ariko rero makuru je mfisi yo hasi na hasi turacyari mu nsako ariko zukuri zansako zirimo kuri kwinshi umva biravugo yuko yomba shobora kuba yirukanye mu Ihuro TV nawe baguhagaritse biravugwa ko ushobora kuba wahagaritse inyuma yaho kubona uri kumekene bagasore urumva ucumenga nawe waragumutse mu bandi
nitwagumutse my friend umviriza ndabwira ikintu kimwe kandi hatabaye amahiganwa hatabaye ibintu by'uko umuntu ntatera imbere
wewe biravugwa kuri mbano bidogira Ihuro TV yuko mudahembwa ego cyangwa
ego
ariko rero uri kuvuga umenga uri ntirumve ko
oya
ntirumve ndabona ndakuvuga umenga uri ntirumve ko hari ati sishaka abanyu vuye ko bagasore nabavugiye nabi sishaka kumva ko bamisi ndabahengamiye umuntu w'umugabo tobora Yes, 1 2 1 2 1 2 1 2 kunzo Isaac TV. Merci beaucoup kuri umaze kugira subscribe tarabikora utaragira subscribe tarabumu abono Isaac TV no kurukura cheri wa kwa story yose murabizi yuko arahanyine wasanga amakuru y'urusaku amakuru ari ari ariko byose muri rusange byose ni makuru batohojwe neza murabizi muri Isaac TV ndushira ko bikuru amakuru ya fake ikintu cyo zubona kige kuri Isaac TV kiba kiri serious kandi kiba kizwi kandi kiba ari kintu twashishoje neza twatohoje neza bikwiye uno musi rero umutumi wanje ninde cyakuyaga cyatera inkuru na uno munsi ninde cyaka bateramije uno munsi ninde ni yomba bejiri ko gata kumwita yomba
ngo ni muyomba ariko
muyomba mu kirundi ni gute
ndee muyomba mu kirundi ngo ni muyomba nyene
yo wakabali yokorome nyaku byaramaze
bawita nyokorome
none kubera iko bari kurambaza ivyuzi
none gato turabesha makuru tubaza nk'abarimu mwarimu mubaza ikibazo uzi neza inyishu yacu
okay yomba mu kirundi ni nyokorome
umusaza rawonye nini inyishu sinari no kwiguha nyokorome aho canke yomba ni sawa
ni sara de vraiment
meze ne
cyane gose
wavyibushimo
eh ne ndubona byose ndashimuka
musanze ushaka kutubira akabanga mu kuvyuha kwawe nirihe banga ukoresha uko
ndakubira akabanga mu kuvyuha kwanje byose si byose ni imana nuduharage gusa nifungurire
jimni
oya nuduharage nkiriri nyimbati byose antuka vraiment mbamerewe bye niriri uduharage neza ndakunda kimbati nuduharage
sawa murabona neza yuko ibintu byose ari fresh tugira tuyagire yo nayo mba uno munsi ikigo cyacu uno munsi kiza kuba kiri ku bintu byinshi ndaza rimwe exclusivity nyinshi muza kuhakuramwo yomba benshi twakumenye muri bisangamani mu mafilm ya Ihuro TV of course n'ama comedy n'ibintu bitandukanye nubu bisangamani n'abana banashima buyomba n'ubara cyabonekamwo ikibazo cyanjye cya mbere tarajyana ku bindi yomba hari ingorane iri mu Ihuriro TV canke nta ngorane iriyo tubere nga hari ingorane irimo nta ngorane irimo
ingorane irimo mu Ihuriro TV hari ingorane
ni ikibazo gusa muri ingorane mu Ihuriro TV hari ibintu bitagenda neza canke hameze neza muri rusange
aha ku isi nta na hamwe yigera hagenda neza hose usanga ari ingorane nkana jo wabonye ko mbyibushe araba kunda naje nkanda avuga ati ntabyo bishe gose narengeje n'upfuma ngana nawe basi urumva
ariko umengo rwa dukwepe
sindiko ndabakwepa nabo ro buhora oya gusa umugo urumva umbajije ngo mu ihuriro harimo ingorane bisigura ko mengo mu ihuriro hari ikintu ushatse kumbaza ntumba nande niyo mpamvu nihenda kwishura ati nta bibabyera de kandi nta mungu buri sato ubudahiye ibitahizwe
sawa yomba wa gasore waramukurikiye gasore cyanke uracyari kumwe nababandi kuko ndabona mwari gabuye imigo nimba nihenze sinzi hariyo ibintu byinshi cyakumenya kuko uri umwe mu bantu bakina mu buri bisanga mandu mu bantu ba Hero TV kandi banakomeye wanashima ikibazo kiri ngaha wewe nkayomba gasore aracyari muri Hero TV cyangwa yaravuyeyo ikibazo nabuze umuntu numwe dakibaza ko bose baranyiye ibiganiro imana ishimwe ko nakuronse cyakuduhe ukuri kose rero nga bamwe baragiriza ni lamoti ivyo ni lamu yavuze amakosa sinzi biki abandi ati no jojo bijya ijya dusi cyakwigarukana ko byaranarenganye ivyo bijya byaraheze sawa mbiko ijya dusi heriye ijya dusi yarahiriye
none
abantu babimbagije
isi ni kwimeze uno munsi buraca bugacana yandi
ariko duheruka jojo avuga aramitwariye ni lamu jari
bijya nasinza aho byahere kuko sinashatse kubikurikirana cyane kuko ababifana babisangiye muri make
okay sawa
nziza kwinjirira ibintu bitakuraba cyane cyane burya sikeshi biza n'ingaruka nziza nziza je nkunda gukurikirana ibintu mbona binyerekeye
nimba nabikubagije nuko bituraba twe biraturaba turamenje amakuru abantu baguma babimbaza nabo zinyishu ikibazo cya kabiri je ngenda kubaza ibibazo byose je abantu bantumye ndambaze bantumye je bafana banyu bose bahora babinako ngo yega nawe turakoje uri bisaga ma
ni
muri muhiro TV zake genda
murabe
muri bisangamana icyo kibazo Isaac nimba mubona je nkina muri bisangamana nakantu tukwa kagaciye muko ba gasore ba misi bande n'abajama bivuga kusavuga ati
gace amisi ni mukuru wawe nawe uri muto yiwe
nacho pe porte gasore ni muto yiwanje nkaba mukuru wiwe urumva muri musangi rero bijya byose nyene bimeze ni jemba naciye mwa bakagaciyemo umva zibiri official nkawe wewe birazi uko wewe muri bisanga muri Hero TV nari mugira nama n'amajama rahamagaza mugati oye cyane umunyarusako dawe ntiyumve ivyo wacu sawa je rero ngira rero ndabakuremwe umva rero ikibazo kiri ngaha nyamukuru abantu barantumye ibazo byose bantumye ngira ndaza kubikubaza
kuva mu ihuriro TV gasore kuvyo kuri na uri yaravuye
yavuye kuwe kumvo iza bisura ni lamwe yabeshe ivyo ni lamwe
ibyerekeye twavuze ijana iramu na jojo ntibigaruka
sawa kubera ubwo zijya nduru azi ko ari jinilamu yatanga kuzizana sinzi gasore
ni iramu yabizanye urumva bijya jese ndabivuga ko birebire kuko ababifana babisangiye bari bafize ibyo bapfa kandi bijya zaraheze byararangiye reka none gukina mbwa ni ibintu bitoye nejo jose najye gukora ikiganiro wawe zitwa ibintu bitoye cyane
rwose gusa tuba dushaka gusa kumenya ukuri nta bindi ok icya kabiri nibyo bantumye sinakubaza ibyo wanjye ibyo nibyo bantumye ibyo bantumye ikibazo cya kabiri yomba wewe aracyari mu Hero TV ko tumubona cyane na gasore turamubona dawe muheruka kuduga ruguru hehe Chris yomba yasoni nilamu ujya mugabo ujya nde Alain kuko Alain na nilamu ndakwanza gato yo
wawe jenda kuvuga
bize byinshi byo kukubaza ariko rero wihangane igihe cyacu tuza kujya kubyiwawe ariko rero tubaze duheze kwanza zino nsaku tuzikure mu nzira nilamu n'umugabo we bari barahebanye ale barasubira
none umbiriza jeze kuvuga ngo nilamu n'umugabo we jenda ndabyitse
urabizi kuko ni mama aranye igihe ruguru
none twaramanye igihe jenda ikora umugabo n'umugore none izo mindi jenda byitse
urabizi ko bari
barahebanye ndabizi hehe jenda abo turabana jenda jenda ntabyunze umugabo mwese ngiye nsonzi arani na niramu n'umugabo n'umugore none nuko ndabinjirira je
imesi madamu
neno binjirira
byarapfuye barasubira
none barigeze babana
none nzizi ko mu makuru dufise jojo na niramu mvuga batangiye gupfale
ntabyo nzigishwi ntumbaze jibi ndaba sinigira ndabiraho ndabibi ndaba jewe nikometse
sawa tugerere hahandi uyomba aracyari mu Hero TV cyangwa nawe yaracyomutse
jewe ndi numva jenda kina
mu Hero TV
ehe
numva uri kwa gasore no mu Hero TV
numviriza ndabwire Isaki akazi na kazi urabona wowe uravugisha gasore ukavugisha yomba ukavugisha niramu ukavugisha bifesi fariazi natasha we ni mama wawe
sista wanjye tu
ungana
na mama ujya sista wanjye nkunda cyane
natasha ni mushikanga urumva musanzwe akazi ukora hariho hose kwa gasore ndakina no mu ihuriro ndakina n'ahandi muzombona za Rukundo TV he hose je none mamagaye ukanyeri note we n'umamagaye ne sinacho umamagaye ukambira ati dukore ndaza nkakura
ivyo muri TV biremere
eh
ivyo mateko ya Hero TV aravyemera
ivyo mateko ya Hero TV nivyo tubiye kuganira vuba kugira tubigire
amubwiye ko biganira nti muri abiganira
eh cyo ntacho turakiganira ko mugabo kawida umumva kazi nakazi musanzwe tuvuye mu vya komedi tukaja mukuri uri kurakora ntuvuga ngo ukora nayo aho hose baguhamagaye urakora kugira ubeho
ariko mu bintu byatumye Gasore na Amisi bacanamwo kuba atavuye mu Hero TV jamakuru ufise nuko Gasore ashaka gukora ivyo wiwe Amisi ati none bikunda guma ngaha mu Hero TV gusa Gasore ati no ifo ngende gukina handi neze imbere cheno yanje ibiri mu bintu byateye ingorane n'icuka kibi hagati yabo wewe ugatwumvisha neza yuko ushobora gukinira handi bisigura amategeko arimo byemerera n'abo bitemerera
none imyaka Izaki mubanye na mukuru wawe ya misi ukambwiye ko hana kimutazimwe twose urabizi
mujya hari kuzinaze
wewe
hari ni zina je eh
wewe no kujya makwa misi jama ugatahabwa
kiranya miti barawe aho kuzubwira ko umugore wetu musangi nta soni
just ndavyinjira
umva rena kugire nga ikiri ngaha jasha ja kumenya gusa ni nuzenya yomba aremere gukirira handi Gasore baramwankiye koma gute
ntibamwankiye none Gasore ntiyaburakina akora n'izindi mu mateleviziyo atandukanye yarakina
none ziyanduru zaje
iziyanduru nibo bazi ivyo bapfuye bo nyene icatumye batera induru cetwe ntacho turamenya natwe nitwakimenya tukumva natwe tuzogira icyo tugivuze ko tukimenye umuntu manya ntacho turamenya eh Mujya karimo umuntu kabagahishije cyane gose nuko kamenya biba bigoye kugira ukamenya. Eh aha nawe we nk'ubu kuri mindani ntacho nzi. Eh naje ngahe kindi ngo ntacho wamenya brother.
Sawa. Ariko rero makuru je mfisi yo hasi na hasi. Turacari mu sako ariko z'ukuri. Eh ah za sako zirimo kuri kwinshi. Umva. Biravugwa yuko yomba ashobora kuba yirukanywe mu Hero TV. Nawe baguhagaritse biravugwa ko ushobora kuba wahagaritse inyuma yaho kubona uri kumwe cyane bagasore urumva ucumenga nawe waragumutse mu bandi
ah urakoze nkawe n'amakuru ndase mashasha ntavyo narinze
ntavyo warundi
yego
ntavyo warundi ntavyo warakubyi ariko none ko bari ko barakina amasinema makomedi ko turabona ku matere y'urutse ibyo tukagira turakora
yo n'umwe murambona nari mukuri n'uze ya police yasotse hijya ye jo ndaraye ko itaye imaje
bya mwabikinye kero hendande bya mwabikinye kero uhendande ah mugindi nazi ndakubaje none Chris warashari mu rutse
inde Chris ah uramwibariza
ah ubuzi ukuri
none ari mihuriro TV none
Chris
when the rock again when
none kaje ka group menga mwari yo nkoye mwaragumutse
oya nitwagumutse my friend umviriza ndabwira ikintu kimwe none we nkubu ni waduhamagara ati je burya Isaac TV yanjye irabakeneye munze dukorana kantu ntuzuhuza natwe nimba hari uwaduhamagara
Hero TV ntibare kwivyo
ntije kuri
zoguma mushwara na Amisi
umviriza ngubwire none urumuvye
na Amisi n'uzi ko atabikunda
eh
ugasi ko atabizi navyo n'uzi ko atabikunda kwa bakinyi be bangara baguma boneka
erega none ibintu ibyo dakunda biguma biza none ho bivyo kunda gusa umvije byo ba kandi hatabaye amahiganwa hatabaye ibintu byuko umuntu ntatera imbere we nubona ko amuduhuye kubera intuze
eh duhuye
Amisi wewe mwana kwa mudubu ya kubera nyene wari ufise wo muri ko murahigana
umvise yuko abagabo bafite ingorane hagati ya
ntango ndavise
none ngorane
none ko jewe na miss ntango ndavise ntani evren none je na miss wewe nkuko vuze ati baramenye yuko baba baranyuka mu ihuriro je navyo ndamenya kuko ah muri telefone ndavise group ya Hero TV yivyo dukina bara atanga amatangazo nkayabona bumva mu group sinovuga ati baranyirukanye kandi navuba harasohoka filme shasha je na kinyi eh
ariko none ndibaza ko bazogwa mu
sala ko mfisi bang akwanze umuto ibi urashaka ko mfisi bang
ntunya bikibara navyo nzi je ndiko ngorera ku makuru ndiko ndahabwa
très bien ça va merci ko makuru nyene bisigura ayo makuru yafitiye ukwemeza
ni sawa
ndabizi
tugende ukiyeboke yomba babaje amazina yo nyakuri ni
izina jye wanje nyakuri nawe n'abavyeyi ni Claver
Claver
Yazimana Claver ego niga zina nawe n'abavyeyi
Yazimana
Yazimana Claver
ah Yazimana Claver sa bwana Claver yomba Hero TV yaravugishije abantu benshi harabaye induru nyinshi vraiment wewe nk'umuntu umushinga ntahe kubera iki utafashe gasore mu cyari twe hasi nami cyangwa urafashe umwanya urabahanura umwese awe nk'umuntu w'umushinga ntahe hari ikintu na kimwe wakoze kugira aba bantu bareke gushamirana cyangwa bareke gutara mu mitwe amatwi nsumira inkuru twashikirije hirya yaje kuri Isaac TV gasore yashaka kwitwarira aminsi kubera postinze bisangamani kandi barumvikanye yuko avuye muri Hero TV bisangamani zoshihagarara ariko akabananya ipostinga biramuterisha avuga gasore biravuga yuko ajya kumwitwarira wewe nk'umuntu w'umushinga ntahe warabisutsemo mabisi cyangwa kuko ndakubona hafi ya gasore ndakubona hafi ya bajojo hari na kimwe umaze gukora kugira abantu baje hamwe bayage neza bahuze ntibatandukanye nimwiyambura agashambara mu bantu nka kujya abantu bari kwarabivuga
mu bisanzwe ico nico vraiment yuko baba barashwanye na gasore bakagira twaricaye turaganira mugabo urumva hari ibindi bintu usanga utwabona ishavu ugacikora ibintu utwabona ishavu ugakora birya n'ibirya kandi burya ishavu rirabomora ntigiyubaka ishavu rigutera kwica uwawe hama ukaregereta mu nyuma icyatumye umwica bose batwabona agashavu arashavura
wewe nkayomba gite
twarahanuranye hajya iyo tudahanurana urabona byinshi ntibyabandanije uko umucanwa waje siko wabandanije bisigura hajya harabayemo ibintu by'ibiganiro turaganira ibintu nk'ibyo hama biratora inzira
byarahezere
ari n'ubu ibiganiro birabandanye
akubwira gasore agaruka imuhereza
icyo ntacyo ndabizi ko ibyo n'amabanga ya manager ya misi na gasore nibo mu byiganiro byabo
kuko bikunda yasoni na gasore kugaruka muri rutibira
icyo ntacyo ndakishyura kuko njyewe byongora kubishyurira abafite ubwanwa ari abagabo gasore arakuze
uno munsi wumvise gasore yitwariye ya misi we byo kuryohe
amwitwariye none ubutungane buri ku isi kugira bukore
wewe wibaza ko yobagize neza
ntacyo navuga ko kuko nimba yo bamwitwariye najye naho nukwitwarira nakurenganije baraducira urubanza hama wowe bakakubwira ati wewe bimeze uko
nacyo urubanza nk'umuntu w'umugabo
umwanya ajye nawe tutariko turahiburiza ko tuganire tuca duhamagara kameramani mbe bamwitande juma jinkisi agacaza akaduhanura arumva nimba yo bagiye kugira ngo ndera muhanure
yomba gira ndakubaze tuyage duhutse ujya abantu bagatura barakuze nabantu bakomeye cyane kandi ndabubaha barazi gushusheza ituma bankunda kubera ndabatoreje udukuru nyine twindani ikibazo kiri ngaha rero gira mbaze none wewe Hero TV na gasore yitwariye Hero TV ko iri kwira postinga amasinema yiwe lindira none aramaze kubivuga nubwo gusa atarabishyira ku mugaragaro none wumvise amajwi ya Tifa umugore wa gasore ariko aravuga ati jonzo gasore ateza kwitwarira nuze
none wumvise amajwi ya Tifa wumvise amajwi ya gasore
sawa none nicyo kimwe bajya nicyo kimwe bajya bavuga rumwe bajya bajya bavuga rumwe njye kibazo rero nagira ndakubaze wewe wubishyigikira arafite iherezo gasore kwitwarira Hero TV ko bapostinze sinema yo batabimusaba
umwanya ataramwitwarira ntacyo ndabivuga ko niyamwitwarira nzokivuga ku jambo
ariko naho biri uko urashobora kugira icyo bivuze nde ndabivuge ko bitaraba wowe uvuga ngo izake ngo yishe umuntu kandi ataramwica urumva bakuze bayiza ati unabyumve umugabo nyine aguma nkwe
asi niko ndakukwepa ndi nganye kandi turi kumetera aganira nje nawe
wowe ntabwo amise muri bakuyaga
inda nje na mise ndeka ndakwereke neza
twara ryari mwavuga nyiki okay sawa riga ndindira sawa ndindira wewe biravugwa kuri mbano bidogira Hero TV yuko mudahembwa ego cyangwa
ego
ni muhembwa
na nese nacishije
okay ego ni muhembwa
na wewe wambajije bidogira ero navuge ati
nidogo yarahe nidogo yarahe cyangwa irabanda
ibyo turi mu umviriza turi mu biganiro
muri mu biganiro
turi mu biganiro
wewe barakusinyije kona
cewe usinya kontra nande
na mise nari kugira muri Hero TV kandi imyaka myinshi
none oya nta je nta kontra mfise oya juwa ari wese ndagenda nkamukorera tugaheza nawe ni ugukorera wumpa amahera niwe hari ingorane jewe ahantu hose havi inoti ifaranga izi mpapuro leta yatwizeye ikaduha kugira tubanze twifashishe umbwiye turya rupapuro rurarumpa jama yangu ndaza nkakora kwe
ariko rero urukuru umenga uri ntirumve ko
Oya
nirumva ndabandi kunda kumviza umenga uri nirumve hari ati sishaka abanyu vi ko bagasore nabavugiye nabi shaka kumva ko baga bamise ndabahengamiye umuntu w'umugabo tobora
uhagaze aho ke je nakubyiye nawe umpamagaye ati ngukore nzoza nkore none muzo mpamagaye ati dukore iganiro nakwitavye naje turiko turagikora none umva nje nza kuvugira mise che mvugire gasore ndabavugire gute kandi ari abantu babashinga nta yego kwivugira ako kirazira kuvugira umuntu ibyo ntiva ahategeza akubwira ngo muvuka wanje
wena jojo muri kwegaje
eh kuganira jana jojo oya haraheze gi
sawa bakuzi baiza TV abantu bakina hamwe ba bakora hamwe ariko urumva yuko utugorane nyene turimo indani nyene ucu twumva burya yabivugiye migana ariko abakuze bacha babitahura tuje muzima bwa bwite faster faster burya yomba ugeze ku myaka ingahe y'amavuko
31
ufise abana banga
oya nta bana ndaro
na mwana n'umuraro
oya
tatu numwe nturavya
eh none
urahwere
bipfe tubipfe
oya
vuba
na mugore rufise
ndamuvise vuba umwana araza
waragize maria
eh
ya
eh vuba nyene ha ayitari kinazo nibuka
ari umwaka wakanga
eh bize ntavya nda
2020 mwagwe
oya
tayo wagize bwa buri bwa kimya kimya
ah oya
tayo warakwegeye ko
oya
warakwegeye
oya 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 oya
nako tabonye amafoto yawe kuri izo soso
eh
baje babudigadi bagasero waragize maria twarabonye amafoto wewe warakwegeye
oya ya ne je nagize mariage
byakwe
za serie
état civil est bien
eh
naramusinyiye
eh
okay sawa abantu burya ubuzima mubayemo hari abantu bibaza ko ariko mumeze est-ce uri muyomba wa gasore vya vrai chanque ni vya fi
ah oya ni vya filme gusa turi hafi na gasore cyane gose tu turahanurana muri make
wa muhanu yave muri huroti
sikia uja
nucho vyumva
kuna
wa muhanu yave
one ya wizake we
Juma umbis uni wa hanu ye abe gasore ave muri
oya sije na muhanu ye
ndi ya muhanu bijyamo kuko tansio je na babwira kuzo iza activate ibintu bya gasore kuva muri TV bima abantu benshi bimo kuko ko abantu benshi ari abantu benshi ba mugiye mu gutwi gasore baramuvyonga mu mutwe mpaka ravaye
kazi mama makuru wa yarose ko bamuvyonze mu matwi mugaje mu bamuvyonze sindimo
najya hano mukina nimba ya televizion nimba ya he baba hi note ya televizion amatwa nsumira ngo niyo yabahaye dire bavyimisha umutwe na nila mutuma anavuga nabi acavaye
iyo televiziyo nawe wayimenye gute izake
urumunyasine babona muko murakina
ah none baguhamera kugira ukina naje ni wa mama je nakubwiye akazi n'akazi umbiye ati ndagukoresha ukampemba ndakora
eh sawa yomba bibazo n'ibyo byo kukubaza ariko bibaza yuko abantu bunguka iki mu bintu mukina mu bintu byanyu mukora mubaza ko abantu bavyungukira mu gu
akungukira ko ni impanuro dutanga karaba isenu ushobora gukina
nimba mutanga impanuro muca musaba amahera ye none ubitangira nyine mube mutanga impanuro ko nyine atavye imiza amahera musa
kubereka amasengera batanga ishikano
birari vy'Imana ivyo vyo ni vy'Imana
none nimba wicara muri saro kabiraba ugafata ijya amahera ukabiraba sikugira nanjye nce mbaho none je nzosha mbaho gute eh utampaye amahera je nzosha mbaho gute
en tout cas oburu mustar
jewe oya sindashika mu bustar jewe
uri mu superstar
ivyo ntavyo ntacho ndabizi ko gusa cyo ndo mukinyi
uri mu underground
icyo ntacho ndabwishura ko nimba ndi
mu upcoming
ivyo byose ntavyo ndakwishura ko nimba
ntavyo wumva
je ku ruhande ndavyumva ku ruhande rwiwe
upcoming ni
iki
upcoming
ni kuvuga dufate umuntu umva aki akigi no mbasha mu kirundi no cita gute agishaka kwerekana ibintu agomba gukora niko sindavyumva neza
underground
niki underground mu underground niyo mvako ari umuntu nyene akigishwe ibintu agomba kuduga impano ziwiwe
star
no mu star niyo mvako ni mu star na uravyumva ni umuntu dufate nkawo mu star ba
superstar
umuntu yarengeye mba nkabara kidube ngirango ntumbaze ntavyo nzibye
Mujya wewe wize gushika amashuri aga?
Eh, ukosha kumera amashuri nize. Mvize amashuri 19.
Eh?
19.
Bisigura 13 nari mu gya kaminuza.
Eh.
Atatu nangaye nandi ya kaminuza.
19.
13 ya seconde. Ah,
uzani mwaro byiwawe je nvisengere na haruye.
Haruye gute? Duharuye
tumwe. Icho ntacho ndakikwishirako. Ah muri make basi nagarukiye mu 6e.
Mu gatandatu. Ah ni wagarukiye. Bagira tubeshe rero.
Cinda bivamo kubera ubuzima nja kwirondera ubuzima wangu. Eh. Eh, mwe ko mwabandanje mwiga twe twache tubihagarika. Eh.
Ubyo yo mazi ndimi zingana.
Indimi?
Audi kuvuga indimi zingahe language
ayo vuga ati uvuga indimi zinga
vuga indimi zinga
aho sabaho ndakumva jewe ndavuga kwanza sinzi ko nikirundi ndakizi neza ntumbaze ntabyonze ndavuga ikirundi ndavuga mbe kindi kirimi nzi nica kindi kirimi nzi ndazo rurimi rw'ingurube no guyinka no gwimpene nivyo manze kurya.
Sawa. Yomba hari ikintu bibaza yuko warukene ko ndakubaza nta kubaje.
Ikintu we bari kumbaza.
Warukene yuko ndakubaza ariko nta kubaje. Aho cyo kibaza ama wihinyisha.
Nce ndajibaza ni hinyisha. Oya. Uno mwanya ntacyo mvuze ndakivuga kubera hariho ibintu vuba mugiye kubona mutari bwabone basi muri make niyo mpamvu
banga.
Niyo mpamvu ntashatse kubyisha.
Iwa wije kwa gasori cyane kwa
ntucu menya zose ntucu ushaka kwarura bitarasha.
Eh. Akuzi bari active mwavyumvise rero muyomba bya menya yamenaguye amabanga menshi mwavyumvise abivuze ati
na yamenaguye kwire.
Asha yatubwiye gasori na Kirimuriro TV ya Sony na wenyene bujyana Kirimuriro TV ariko arivugisha tu ndabizi.
Yewe. Tena maya izaka utakumbeshi
Chris ndo no ibi foto yemwe ni mone ibyo foto bari kumwe kandi ama foto ni mashasha ne yahijya ejo umva bari yo ngo bari yo nkoye barafisa ka groupe kabo sha mwebwe muri abagumutse bimugwa nabi
amisi ni bimugwa nabi none tureke gukora tureke kugira ne turi ko turakora bica mugwa nabi wowe ngo bo bakoze bagiye gukora bica kugwa nabi
abyonzi rero reka basi je garukire ngaho ndagushimire yomba.
Urakoze cyane Isaac TV. Uragize neza
agasuni karuga kaje mu gasuni karuga yo gusozera igihano.
Ko gusondiza igihano. Reka nsaba bakunzi ba Isaac TV bagire sabone.
Yivuge mu cyongereza subscribe.
Iki
subscribe.
Ibyo ntavyo nzinzi kuvuga gira sabone. Naho ni navuze mu gifaransa ntuntegeka ururimi mvuga. Reka ndavuge mu gifaransa.
Umaze kugira sabone yitwa gute?
Umaze kugira sabone
yitwa gute?
Acaba ukurikirana ibikorwa byawe iminsi yose
mu gifaransa ni jambo ri
mu gifaransa kandi no mu rundi mvuga ikirundi kandi ndavuge mu kirundi.
Subscribe acaba mu abone
umu abone mu kirundi ngivuge iki
uwiyandikishije
sa
aba nabyo waruzi
ntabyo narinze vraiment
urakoze nacho kazi muzi ururimi rw'ingurube gusa nacho
radio.
Murakoze cyane bana cyane twa Isaac Classic rero ariko ndatera inkuru na Yomba twabateramishije ndagiye ndabizi kandi ndashonje vraiment ariko ndagiye gufungura
cyujya
chorera Yomba mbere Yomba yaje utanze ukori
muzima bwa minsi yose kandi shabari wakibagiye wa muzima bwa minsi yose jewe ndacuruza
kandi yo mama twasubira ngo afite ibidemo biri byo muri Saudiya
jewe uyu cyese umugore
anyabademo n'umugore nibiki
nyabademo nje ndabakoresha iki je mu kazi ka minsi yose nkora ndacuruza
pesa urabihariri urabe nzoba interview
ibana
ariko urabihakana babademo babo muri Saudiya
bo muri Saudiya nde nande
umwe yitwa nimba rinde juma nyibutsa umwe yitwa
twayitwa nde wamubonye yewe kwa jebu okay ba
aragukomiye
muvuga Isaac yomera muvuge vuga iyo zina je ndagumbe je mbizu iyo kosa ntorikora ya oya ntumbeshe
ntumbe ariko aragukomiye
ma umbira bakunzi ba Isaac TV ari karadendekeranya nta bademo muri Saudi amfise yishwe ndaguhaka
none se bakobwa
ndakunawe
se bakobwa
none abagenzi saba ndabafise mugani ndu none
se bagenzi muri Saudi
apana muri Saudi bisi yose turavugana nabo nawe nkuko bya duhora tuganira kuri WhatsApp.
Oya madame we nta shabure nta panike twaye turayaga akoga bujya hajya byokome madame yogumuka ati je urampangisha kwa muri Saudi mana nje oya nawe oya twaye turayaga rekana gushibire rero yomba
urakoze cyane gose
izaba bajye hora gutaha
cewe mu buzima n'umunsi ndari
akabia fresh
akabia
Ni ano zimuchira barundi.
Akagwa ni Fred.
Epo. Aka musteri sawa.
Yaweza kushuka piga kaganja kidogo. Uzo honje u.
Aha kwera urankunda.
Na uzo honje kato.
Urankunda. Urashaka ko
shaka uzochuza umbwire nyene swingi wazumvise.
Aho shaka tuze dukorane ikiganiro nanyo swingi. Kizinguri rero tugikora.
Ok, merci beaucoup.
Ndakwemereye kubikubwira byose bigize hari byo wambajije ntashatse kubikwishura
kandi uzukuri
kandi ndabizi kuko hari impamvu zabitunde nabivuze vuba muzo
uracyatinya ko bakwiruka
sininya kirazira ko bitarasha
uba
bicabipfura
uracyatinya ko gasore akwirukana uracyatinya yuko
tinya Isaac TV kirazira kwaru
nta muntu umugaba atisha
kirazira kwari bitarasha
nta muntu umugaba atinya
sininya sinatinya nta niro bwo gutinya
ature none
naturi iki kandi
tare mu ihuriro cyane uriyo
mu ihuriro kandi no kwa gasore ndakina hose ndakina mugabo hari ibindi bintu dasora
nibikunda gira biziko mu ihuriro TV kizira ukina hano abiri
wowe ko muravuse kontra na ihuriro TV
David kuko biri mu masezerano biri mu byo bapfuye nabandi
ah sawa ndindira rero vuba muzobibona Tama tubiganire ko twicaye je nawe tubishyotse turi kumwe n'abandi tubiganire
ebana Juma Jux wakoze cyane wafashe kamera warushe nabibonye ariko byose ni kubera ni kunyungu zawe ariko turaba bose turabakunda mugiraho mubamubahwe subscribe nyinshi muje kuraba kiri gihano gipartage ku ma Facebook ariko atore bigane bagashira kuri Facebook mwese muravyemerewe Isaac TV ni yagwanyu yose mutware
ibintu byose hari abavyanga
yarabavyanga ngo muko muratwononera
None we ni wakurikiranye ibiganiro maze gukora misi yose mwaremeje ko intuze ya YouTube dahemba ibiganiro mwakoze
nabandi nabandi
ibiganiro wakoze kuri platform musi ava gutora Silver Award
ya gestionari yavuze gute twibuze amisi ava gutora ya Silver Award ya
yego yavuze gute ikiganiro cyari gikorwa na ni ami proninde urya mu type mugango ku yaravuze yuko YouTube idahemba nitike yagiye ko muri gutora rya Silver Award yabaye byisope do twe muntu nko mukurande gwanje niyo mpamvu ndakwagisha kibazo ko muhemba no mugiye ati yahemba kandi hemba neza bisigura muri mukazi
baguzi ba Isaac TV mwavyumvise yo code ikode muravyumvise time bisigura
ega ni muyomba kandi muyomba bazi ibintu byishikira zira kuvuga byose
Jewe yema muzompora ibindi kuba tohoreza gusa hasha je bazomena urutwe andaze
kurikirana ikiganiro urya munsi cabaye tukiri ku report yaragikoze ikiganiro tukiri hajya nyine ku kibuga c'indege aravuga ati nukuri YouTube nta mahera itanga nta mahera iriha tuzotangura kuronka amahera turose agashimwe kituro yaka ya gatatu kajya n'agashimwe ka mbere kabonetse haraha kandi ka kabiri naho nta mahera baraboneka hariho n'akandi ka gatatu rero niho tuzotangura kuronka amahera umva turacyari no mu ndoto vuba si vuba aha muri Afrika sinzi wa umaze ukaroho
ayo n'amajambo yavuzwe na Miss nyene y'Euro TV
nda ikiganiro yari televiziyo yari TV ya imbere basha
sawa
ndibuka uwagikoresheje n'urya mu type nimbari ya Mi Pro nimbari ya eh mwibaze amubajije birimo
urumva ko abantu harimo akana bisigura urafite na matati nawe na Miss
eh
ara matata hari hagati yawe na Miss
nta matata hari
cyakazo guhema mahera yose wakoze kuva mutararo nka sine
oya suko ya ibintu birenganye babirenganye
yemwe gihano cyaheze mumbabarire je nigire ariko
byinshi mwabyumvise burya murakuze muri abantu b'ubwenge nanjye ndakana k'ubwenge igare tubi tama
ndani dumbi
mugire rero mubawe juma jisimura kwiyo kamera tariko ndakimena bye
Isaac TV oh.